Nā, ko ia te huata o te kaupapa I tūwai ki te marae o te puia I whai kai ai, I whai whakaruru hauai. Ngā whānau kāinga kore o te takiwā o te tongo o Tāmaki. Me te aha, kua whakawhiwhia Hurimoana Dennis ki te tohu huanga o Aotearoa. I korero ia kia muriwai hei I te rānei, kia ta huri ake tātou.
He tangata hu Māori e kāhanei motono hapori.
Mohi ana koe te kōrero a hako te aha manaaki ki te tangata. So koena he kōrero matua, koena takutuara, koena kōrero matua te inoi ake o taku mahi, momo mahi I tēnei wā.
He mōhi o te arano mō tāna kaha āwhina I te hunga tua kōka, me ana mahi ki te puia marae. Nā whai anō, ko whakanuia nei ki te tohu huanga I ngā tohu hiranga o Aotearoa. Hei ai kia Hurimoana, ko te tino whakahau mā tāpuna ko ngā uri whakaheke.
Te manaaki o te tamariki mokopuna, mohi ana koe ko rātou te timatanga o ngā momo take, o ngā mea katoa. Ena ka pai ake te wairua, te Māori o te mokopuna me te whānau, ora pai ake te huarahi I mua o rātou mō tātou.
I te tau 2016, I wehi atua Hurimoana I te ope prihimana. Engari ko tāna, e hara I te mea herereke ngā mahi, ko ngā kā kahu anake.
He mahi o rite he tāki mai ana ki te katoa ana. Engari, you know you can get into trouble for caring too much sometimes. Koina tētahi, engari I tēnei wā, he āhua o rite, he mana o rite.
Kei te pupu ake ana ngā kāre āroto, no reira, kei te mihi ki tōna hapori.
Kei te hari me te koa. Mō rātou te mana motuhake, kua hau te kaimahi, te ringa raupā, te hohāna, ahako tēnā kei te mahi te mahi.
E whai nei ngā kupu a te puia, mahi a te mahi, he paenga mo te iwi. Muriwai hei, te karere.